So, oh my car can no strange, but on a boy blind. I remember the other day, B6. Gonna learn it. So, I return Harud Logonghal. Abare Aish Namis, Matagaba Barcher, Togon Alamata. Abar Matagaba Barcher, Togon Alamata. Beggar, ah, no. Ke tla batsa hedo ala monna le police a tsena case ke a itse ka dikeledi are a ro tshwanne a bereke ko ra bua di utse tshotse monna le police a re nya na ne ke tshekela ra kulu ya lona e siame a le ta goroga sentla ndi toro tso di bua ntse na ha ke tsore ditswa ka so was like ah case la no lo yana no su bua di khantsi di tswang ka ya and Rata mara la peng. I don't know. Kora akiti. Kola kumpeno akiti. Kore. What really happened? Because. It was. It was a painful year, as you can see, from February till today. I'm still wondering what really happened. There's another friend of mine, Nicole Madois. As much as the family suffered, to an extent, I'm going to tell you every day. Namesu, kanti karoka, Nico karoka. And kore kanti la hoka izuru ramu tumuraore. Le wana ma polisi basa izuru hati. As late as March. So, hush. I don't know about it, sorry. I narrate the way I lived with KG, Onga narrate the way we felt and lived after 14 March till today. That's almost the whole year. But I've learned a couple of things from KG. You bend a lot for people. And those cabana apologetic. Also, I want to say something more because how can we want now to say something to another? And KG, like they said, it was hard working. Monday to Monday, you'd be like, "Esh, the names are let's find a way for recutting your money and let's arrange a plan like that." That's how we lived, and but. I'm relieved. Millicent and Teletantarno, but at long last KG Utile, because I almost every Monday, looking for the next week or is my guy coming, but at long last, I wanna for a thing, alright. God gave me a brother, and he's gone. He's gone. We trouble. I honor that. Thank you.
Amen.
Amen.
Thank you, Ren Ametu. Muemedi wa bana o santsa ile ha a moshare. Kase sebaka le nna gongwe ke le motsamaisa tiro ke le ntsala e kago ka go ne le nnake ne re wola mmogo ela re itisa mmogo ne e le motho o na le lerato ebile e le motho e leng gore ne e re ga gongwe ela ga gongwe a re itisitse re na le bomalome ra thipana bomalome makgolo ne e le motho o ne a sa rate gore ga gongwe ga a rumiwa ebe ke te o a gane mme ne a rata go rumiwa thata kwe ke te wa kwa kwa mo na tehel ka hore ne re tle re ba re tise re ntse re go teng mwana ba re ke mo ka siana ngala re tsela di bir tse pe o tla ba re ken nna ga te ke mo ka re tsela nne di re go di go sa di bir wa tshentsha re nya li bi da bi da o li bi na ka re go di li bi nna ha go te ba wena ne le motho ma ina o tle a a rena lona ne ra tsa mo ena na mpiza thosi
Ah, what is
that? Hey, Tosa. We video Bob Killer. Take one video. Mati K. Libin, Libin Dan. Wow, when an idea. Ramuzo, so. Tete, give my boot. Nelmuta, my near and her side, and an ara umbrella. I'm weaving an hour side, Jura and me. Cavernale and who got, ah, Tos. It's not a Tosa Otama. Can't do it the one. It's a mina, nine and a zaka. Nelis Granella or Bozadi, Nelmuto. Ona le le rato hela ka batsadi ba setso go bua gore me gone ne re ga re diselene hela kana ga se ka ra go tare mma kana ra go tare re go dilela le ene alo le re ntse re re go itlhoi machine a ne ga se se ba se ke tla go pa re mo councilora go ngwe le ene a tare ene ga le foko ga ga le te mo councilora kana mo imedi wa gago ga le te ayo mo kansela hai e me a lorum kansela rao santsa sio re ta go pore a nore tsene go ba ba di ba melaetsa Una moro. Una. Tikis. Nili. Nilude. Eh, tale tere le balle. Eh, me la itse leng fano. Ke tere ne re tsole ga lena ne.
Tsela
tsa lentse mo.
Ke bidiwa Millicent mo go tshwane. Mo le tsa ba ntho ba le ga yang. Ke le tsala ya gago Zaka. O ntlogetse o santaela. Mo ke go rata ga modimo. Ke tla sala ke tlokometse mabote le masika le ditsala. A moya wa gago o robale ka kagiso tsala ya me.
Dumelang bagolo. Ke bidiwa ona Moroka. Mo re tsomo go bala ga ore. Rest in peace, Uncle Kaho. You will always have a special place in our hearts. Bogadi.
Rest in peace, my dearest, most amazing brother. I love you dearly. You left a big void in our hearts, but it will be filled by the copy you left for us. Forever in our hearts, always. Your dearest sister. Madi Nubes.
Ke le setlogolo sa go kamogelo o ntlogetse o santaela o ntatlhile e le ruri o ne o le lerato mo go rona re ditlogolo tsa gago a moa wa gago o robala ka kagiso rest in eternal peace my uncle
malome o ne o re rata thata raya go sala re tlhoka lerato la gago ditlogolo tsa gago a re ka lebambo
Kingsley Kaho Memo my brother I never thought you would leave us the way you did I thought we will live together for a longer time. Rest in peace, my Kenya. From Tosa, living Nana, Matekeleke and Totosa.
Brayaka, o tsamile ke sa solofela. Ke solofetse go le go ntse mo go wena. Ke la tlhagetse thata. Ke a go sala ka ntho e sa foleng pelong ya me. Mariking, ke thato ya modimo. Ke a go rata ka go makeng. A moya wa gago o robale ka kagiso mokgonne. Ke le monnao mabote.
Rest in eternal peace Kago. Mago le ruo le balapa. Mago Kago, ikanye rara wa gago yo itseng tsotlhe. Tumile mmanyana le batsadi botlhe le ditsala. Morene ke ene botshabelo ka nako tsotlhe a re mikanyeng ka metlha. Mr. and Mrs. Josiah.
Radubi, I don't have any words to say. Santse ke sa dumele tota. Ka gore ke ne ke na le tsholofelo le tumelo e ntsi mo go wena. Gore o tsile go boa o tla go mpona. Robala ka sefela sa IPC sa modimo wa boikanyo. Re ikanya mo go wena. Your beloved son Matla Papi.
Abuti o ntlogeletse eng? Ke ne ke sa tsholofela gore o ka ntlogela jaaka o ntlogetse. Le tse tsotlhe tse ke neng ke di tsholofetse mo go wena ke itlhobogile. Modimo teng. Ke sala ke bona, ke tla sala ke bona gore ke dira yang. Robala ka kagiso modimo a be le wena. Tumisang.
Robala ka kgotso Makinya. O tsamaile ke sofa. Ke solofetse mo go ntse mo go wena. Re tla nna re gopola lerato la gago. Se fela ke na le modisa ke tla bo ke tlhokang. Kgathatso le bana.
Ka go wana ka loso la gago le nthubile pelo. O tsamaile ga ke neng ke sa solofela teng. O robale mo hubeng sa gararo. Ke go robatsa ka sefela sa ke na le modisa ke tla be ke tlhokang. Ke le mmago gope mmemo.
Dear mmago kago. John 14:1. Let not heart be troubled but believe in God. From Moroka, Tom and the Henze family.
Ka go ngwana nna ka dipelo tsa rona di botlhoko. Modimo ke ena e tseng tsotlhe. Ke go robatsa ka Pesalema 23. Ke tla tsholeletsa matlho a meko a dithabeng. Ke go robatsa ka sefela sa morena wa Ntekole. Robala ka kagiso. Ke le popo mo alusi le bana. Ke tla bala moletsa wa tsala yaka go na nna le ene ko Mafikeng o bidiwa Tebogo. Greetings to all. In my absence, I read this letter with a very heavy heart. It's just something that I never thought I would ever encounter in our journey. To write to you when you are gone, when I just had an opportunity to say everything to you, whether bad or good, I would share with you, my big bro. In you, I lost a support system in many aspects of life, and when I learned that you are gone, everything changed inside my house because I was searching with hope that you are still alive. Your death has brought me a lot of trauma and insomnia. Remembering all the days we shared with us competing in cooking, and uplifting one another where necessary is something else. I cherish all that you've taught me, especially my character. I've learned humility and patience from you, Kago. And I knew that me accommodating you will never be a mistake. But I hate the fact that it wasn't in my power to save you from a very terrible and horrific thing that has happened to you. But I believe that all is known by God and your soul will continue fighting for us here. You've shown me love and support since 2016 till the last Monday I saw you. I will always love you, big bro, and I will continue to go back to our voice notes and laugh as though I'm gonna arrive home and find you there with a house cleaned and cooked as always was. Thank you. Omongwe ke message o tswang ko tsaleng yaka go. Omongwe ke molaetsa o tswang ko tsaleng yaka go bidiwa Mogasto. One thing I loved about you, my boy, you were generous, kind, and loving to all around you. Dealing with death is never easy, and everyone deals with it differently. One big, big thing I respected about you, ne o rata ngwana a gago monna, re tla sala le ene melai. Rest in peace.
Ra leboga babadi ba melaetsa. Hela ka ne luka go te gona le bomma di nukes. Ne le maina ka go a bitsa kgaitsedi ya re mma di nukes. O ena maonya ka gona mbitsa mma di nukes. Ke utlwile go te kgaitsedi o mma di nukes. O ng le tla ha khamala le tsa re mma di nukes ke ma ke ne ma maona a di maonya ka gona mbitsa mma di nukes. Ga ke itse gore batho ba ileng ko mabitleng batho ba ileng ko mošareng ba tsamaya ga kae, mme tla re ntse re ba letile gongwe re tseye difela tse pedi tse thang.
Okay.
Bazadi make le dumedise ka leina le le maatla leina la mmoliki wa rona e bo morra Jesu Kriste modimo wa kgotswa le segogatse ke eme hano batsadi go tsisa kgomotso mme make simolola ka go tsisa kgomotso mo lapeng le o ra moroka ke re modimo wa lorata modimo ma utlwela botlhoko mme ebile gape le bo ra mmemo ke re modimo o a lo rata modimo o lo rato modimo o mautlwela botlhoko mme ebile modimo ke mogomotsi amen botshelo bo re tsamayang mo go jona bo botletse ka dikgwetlho, mme ga re tsa dipelo tsa rona le maikutlo a rona re tsholeletsa matlho a rona ko modimong. Mo gare ga botlhoko, modimo o na le nonofo ya go gapa dipelo tsa rona, a re fe kgomotso ya senela ruri. Modimo a kgotso wa lesegogatse. Batsadi makere, leso ga le tlwaelesege, leso ga re le tlwaele, mme leso re tshela le lona letsatsi le letsatsi. Se se botlhoko ke gore leso le tla ka metlhale e harologaneng mo bathong, ke sone se se dirang gore leso re seka ra le amogela. Amen. Mme hela thuto ka leso, re a itse re tseneletse dintsho tse di harologaneng mo botshelong. Mme hela pharologanyo ke gore ra bo re ne re tshela le yo re ne re tshela le ene, re le gaufi le ene, mme ebile re na le tsholofelo ya gore ka gore o santse a le monnye o tla tshela dingwaganyana, re tsholofela gongwe re tla kgaogana. Ra be re ntse re na le tsholofelo eo, re tla kgaogana go gongwe ko pele. Modimo a kgotso wa lesegogatse. Mme Baebele e bua ka lefoko lengwe le le teng mo Baebele, mo bukeng ya Moreri, lefoko le le ya gakgamatsa. Lefoko le la re go na le motlha. Amen. Go raya gore ga re tshela mo botshelong, re santse gore re itse gore go na le lefoko le Baebele e buang ka lona, e re go na le motlha. Motlha ke paka e diragalelang mongwe le mongwe. Mongwe le mongwe yo gano o nnile le motlha mo botshelong jwa gago. Buka ya Moreri monna yo o ne a tletse botlhale, a re go na le motlha wa go tsholwa. Amen. Wa go tsalwa. A ba re go na le motlha wa go swa. A ba re go na le motlha wa go tshela. Kore ka mantswe a mangwe, motho ga a tlagala mo botshelong, motsadi a tsaya tshwetso ya gore ke batla go nna le ngwana. A tsaya tshwetso a ba nna le ngwana. Motho yo tlang mo botshelong o, o tlalwa ke motlha wa tsalo. Modimo a kgotsa wa lesegogatse. Mme motlha o ga o tla, rabo re itumetse, ga gona ope yo ga kgamalelang ngwana ga a tla mo botshelong. Ka gore ya be le mpho e tswang ko modimong, ya be le mpho e re sologetseng, ya be le mpho e re tisetsang boitumelo. Ke ka moo e re ga bana ba tsholwa, re tisetse dimpho, re neelwe dimpho ka gore re itumeletse ngwana yo o tsileng mo botshelong. Mme botshelo jaaka re boitse bo le magwata, botshelo bo le mabif, ga re tshela mo go bona bo bona le metsi eo e tisang mo matshelong a rona. Jaanong re le batho re tshwanelwa ke gore re ikaege kana re batle seo se se ka re thusang gore re tshele botshelo bo mo gare ga makgokga a botshelo. Modimo a kgotsa wa lesegogatse. Mme yo ke buang ka yone ke Modimo ka sebele, ga gona ope gape yo ka re fang kgomotso go gaisa Modimo ya o re bopileng. Ke ene re ka retologelang ko wene ga botshelo bo re huralla, ga botshelo bo nna le dikgwetlho tsa botshelo, re be re ka boela ko Modimong gore a re fe botlhale, a ba re fe bokgoni ya go ralala dikgwetlho tsa botshelo tse re tsamayang mo go tsone. Modimo a kgotso wa lesegogatse. Jaanong batsadi, mo tsatsi la gompieko ke tsisitse kgomotso ke re borra mmemo, borra moroka, ditsala, masika le bana, ke ntse ke utlwa gore KG o na le ngwana. Jaanong ke re batsadi, Modimo a le rata. Modimo ga se gore ga a le rate. Modimo ga a hetoge, lerato la gagwe le ntse ka bosa khutleng. Kgwetlho e ne e le hela gore botshelo bo tsile ka tsela e re bo bonang bo re boiphitlhela le mo go bona mo pakeng e re le mo go yone, ka gore re mo motlheng wa leso. Modimo a kgotso wa lesegogatse. Monna mongwe mo bukeng ya pesa le makgaolo ya 90 ka setswana gate masome a robang bongwe 90 ake re ko gone masome a robang bongwe le motso wa ntlha lo wa bobedi verse 1 and 2 temana ya re morena re rute go bala matshelo malatsi a rona a botshelo gore re tla re neela pelo ya rona mo botlhaleng.
Morena re ruta go bala malatsi a rona a botshelo. Monna ona le mogile gore jaanong ga go tla mo motlheng wa leso ga gona ope yo o ka itseng malatsi a gago a botshelo go re agela leng modimo a kgotsa wa lesego gase ee re ka bona ka disaene ra bona gore nyame matsutsu ba ona a ntse a bonala ore nyame o kare ke tsamaela ko lesong mme mmele ona o goreya ore ke santse ke le thata go na le batsadi ba ba setseng ba bile di-wrinkles ka sekgoo matsutsuba mme le ga ba dule matsutsuba jaana mmele wa mona o santse o le thata matlho a mona a santse a bona rona ba re leng banana re setse re tsentse di-butlers re tsentse matlho a bone bona a go bonagela ntse a le gale jaanong se se re ruta gona gore nyaa formulara ya leso yone ga gona bo o itse o kgona gore ke ntse ke ntse ala gonega ke be ke nyametlhana fela gonega ke kgona gore ke tswela ka koloi gale koloi e ntse ka gore ga gona ope yo o itseng gore leso lona le re godusa ka tsela e ntseng jaa monna o a lemoga gore ee o bona ga o tla mo motlheng wa leso motlhang wa leso motho o santse ke gore a kope mo modimong letsatsi le letsatsi ga ke itse gore o repela go le kae ba bangwe le ga re bua yanong ba tseetse tshwetso ya gore nna kereke gona a ke tsenang teng monna yo o botlhale a re morena re ruta go bala malatsi a rona a botshelo gore re tla re nnele pelo ya rona mo botlhale botlhale bibele ya re tshimologo ya botlhale ke ga motho a simolola go boifa modimo botlhale jwa rona jwa go 'ira dikoloi ba go 'ira sepe se re nang le sone ke botlhale jwa setho mme go na le botlhale jwa semoya ka gore baebele ya re le kgantele ke tabe ke bua ko lebitleng ke re o lerole o boela mo leroleng ka gore modimo ga nna re bopa baebele e re modimo o ne a tsaya mmu a bopa motho a budulela bokarolo ya gago mo motho mme motho a nna sebopiwa se se tshedileng a ba raya motho wa ntlha ya senolang mopa ba re jaanong he ntse ga le wate le lefatshe a mo neela nonofo ya go ka tshola ya go ka ima a neela mme popelo a neela rre gore jaanong go tle go nne le komano ya garre le mme batho ba nne teng ba ate le lefatshe mme se se botlhokwa ke gore re itse gore modimo o ne a tsenya karolo ya gago mo setotong se ke sone se motho e re ga a tsholwa a santse ore a itse gore santse ore a lomagana le modimo wa gago modimo wa kgotsa wa lesego gase go lomagana mo ga modimo le motho gore ruta sengwe mo baebeleng jaanong ke a retologa ke itse sekgomotso mo ba ba tshelang gore ruta sengwe gore go na le motlha wa leso mme baebele e bua gore motlha o wa leso ga o tla o a gakgamatsa ka gore baebele e re bolelela gore mo bukeng ya ga luke ka re nka e bala luke chapter 16 verse 19 ke ko go johane ehe tanke moruti wame ke na le moruti gona luke chapter 19 chapter 16 verse 19 amen baebele e bua jang ya re go ne go na le motho mongwe yo o humileng a apere seaparo se se hibiru le se se hibiru le lesela le le ntle la letsetla a nna a itumela ka letsatsi le letsatsi mo montlentleng mme mokopi mongwe a bidiwa Lazaro o ne a beile fa kgorong ya gagwe a tletse dintho a eletsa go khurisiwa ka tsedi a eletsa go khurisiwa ka tsedi tswa mo tafoleng ya mohumi gape gatla dintswa gape gatla dintswa ntwanyana dintswa a kere tsala tswa dintho tsa gago ya re mokopi a swa a begelwa ke baegele kwa sehubeng sa ga aborahame mohumi le ene a swa a fitlha maswa a mabedi monna yo mongwe yo o na a tshela botlhe bana ba tshela jaaka nna le wena re tshela mme jaanong ga go tla motlha wa leso motlha wa leso o a ba farologane yo mongwe ya mabele a re o ne apara diaparo tse dintle a apara letsela le le ntle la tshupo ya gore ke mohumi ke a tshela ke na le sengwe le sengwe bibele ya re monna yo o ne a tla ga kgorwaneng ya ntlo ya gagwe ga a tsile ga ntlong wa mohumanegi lasaro o ne a na le dinthoso sa ntlha sa bobedi le e le mokopi gore e re monna wa mohumi ga ntse a ja matshotshota dijo ga di sala masalela a nna a je se se botlhoko bibele ya re di dintlwa yanong tsone ne di latswa ene monnao yo wa mohumanegile ka o ne a na le dintho bibele ya re e re supetsa gore batho ba babedi ba ba ne ba tshela mme bibele ya re go gatla leso mme bibele ya re leso la monna o wa mohumanege bolasaro bibele ya rile ga a swa ba emogele ba mmegela a begelwa ke ba engela ko sehubeng sa ba abraham go raya gore maso a harologane re ka tswa re tshela ka kwana mme ga motlha wa leso o tla rotlhe re na le ditsela tse re tshwanetseng gore re di tseye bangwe ke bao bibele ba supetsa gore ba tsewa ke baengela ba begwa ke baengela bangwe ke bao ba supa gore ba swa be ba ba fitlo modimo a kgotswaletsegoane se se re bontsha gore botshelo ga se botshelo fela ka kwana letsatsi la leso ke gona o tla lemogang gore go ne go tlhokana gore o itse mmupi wa gago o santse o phedile modimo a kgotswaletsegoatse ke sone se monna o le one a re morena re rute go bala malatsi a rona a bophelo gore re ga motlha wa leso mphitlhela ke tle ke kgone ke bokeneetse pelo ya me mo se e leng botlhale botlhale ke go boifa modimo botlhale ke go itse modimo ka gore re a tshela mme re ka tswa re itumela re di na le sengwe le sengwe jaaka monna wa mohumi o sa bone go le botlhokwa gore o batla modimo mme letsatsi la leso ke lona le tlo go bontshang gore goga ditsela dipedi go na le tsela e nngwe ke ke tswa ke bangele e nngwe o tla bo o pheletho fela mo lefifing o ya ko boemelong jo bibele e bukayang mme ke batswalle le stories bibele ya re ya re a le mo lefelong ga baswi a tsholetsa matlho a le mo ditlhokofalong a bona aborahame kgakala le lasaro a le mo sehubeng sa gago ke fa a kua a re rara aborahame nkutlwale botlhoko o romeng lasaro gore a ine ntlha ya monwana wa gago mo metsing a ntsidifatse leleme bibele ya re monna o le wa mohumi o a swa o mo botlhokong ga a leba o bona o le gore o mo letlepung bibele ya re modimo o ne a mo dira gore a bunege matlho a bone ko monneng o le yo ne a sotlega a mosotla a sa mmone e le sepe a mmone a le mo lefelong lengwe jaanong mme ene ga a leng teng o mo tlhokogalong ebile o batla metsi a ka galelwang ke lenala ao batho metsi a lenala a ka dirang tota modimo a kgotsoale se go atse metsi a lonala a ka dira eng metsi a lonala a ka dira eng a ka fodisa motho botlhoko letlhoko ga tswa lemogonyana nnyaa go ne go le botlhoko modimo a kgotsoale se go atse ke rata go supa gano batsadi gore botshelo mo re botshelang ka kwano re tlo tshwanela ke gore le rona re mo botshelong re ikgomotse modimo a kgotsoale segoatse re ikgomotsa ka go ipatlela tsela re sentse re tshela kganya ya go batla modimo a santse a ka bono ga se polelo fela polelo e teng ya leso motlha wa leso o kile wa diragala bibele e re ruta ka maso a batho ba babedi ba ba neng ba tshela mo go farologaneng mme ditsela tsa bona morago ga leso re bone bibele e re bosupetsa gore ba kgona go bona ba kgona go utlwa botlhoko ba kgona go utlwa gore ba mo tlhoko ga tsoo mme ba se mo botshelong bo bo ka kwano go raya gore mewa ya rona ya tshela ke sona se le role le boela mo le role mowa o boela ko mmupi yana mmupi o tlhaola jana ba mmupi ga mewa ya rona e tsomela hatseng ga morago wa botshela ke gona yanong a reng nya wana o nkganne ke gone etse Jesu Jesu ke montsitse gore nne kwana ya modimo ya sala malao o tlhale hatse ke mo le netse gore a o sokola hatseng le ga nne go tsaya Jesu jaanong ka gore o ganne Jesu o nkganne tsamaya weko lefelong la bobipo modimo a kgotsa wa lesego gatse ga ke le tshosi moapostolo Paulo a re nna go tshela ke keresete a ba re go swa ke segolo ke phenyo segolo bogolo ba efeseo kgalo ya ntlha temana a masome a mabedi le bongwe a raya gore ga a tshela o tshelela Jesu modimo a kgotsa wa lesego gatse a kotlhereng matle batsadi ba me a santse a le gaufi ka gore re na le motlha motlha wa go tsalo o laolwa ke batsadi ba rona re iphitlhetse re le mo botshelong re be re nna le motlha wa botshelo o re nang le dikgwetlho tse e leng gore le rona gantse re tshela mo botshelong jo re tlo tshwanela ke gore re nne re ya kwa modimong gore a re thuse re lebagane le dikgwetlho re seka ra bolana re seka ra tlhwana re seka ra dira dipe tse di bosula re kgone go emelelana le dikgotlhang le mafufa a re tshelang mo go ona ga re tshela re le batho modimo a kgotsa wa letsego gatse re kgona go emelelana le dipaka tse tsa botshelo modimo a re tshegeditse re kgona go tshela mo botshelong jo bontsi bo le botlhoko karolo nngwe e le monate le ba bangwe ba bangwe ba ba tshelang jaaka monna wa mohuru ba ba senang sepe le kereke ba ba senang sepe le Jesu ba ba senang sepe le Modimo ba re ra itshelela re mo letlapu ra ja ra tshela letsatsi lengwe ngwa wa gago o tlo bo o le gapele ga Modimo mo motlheng wa leso ke gona ha sefo e tla bo e sefa teng o bona gore wena botshelo ba gago bo ile kae o botshetse jang modimo a kgotsa wa lesego gatse a re ikgomotseng ka mantswe ana mantswe a a reng go tshela ke keresete mafoko a ga moapostolo Paulo modimo a kgotsa wa lesego gatse go tshela ke keresete mme leso ke phenyo segolo bogolo ga re re leso le siame moapostolo Paulo o ne a bua jalo ka gore o itse gore o amogetse Jesu amen ga re leso ke phenyo segolo bogolo ga ke re leso la go kago ke phenyo segolo bogolo nnyaa ga ke rialo moapostolo Paulo o ne a bua jalo ka lebaka la gore o ne a tlhaloganya gore baebele a re le fa e le ma ke balete mare John chapter 11 verse 21 o ne a amogetse Jesu o ne a bua jalo ka gore o ne a itse gore ga a swa mo go keresete ga a swa o a phela modimo a lesego gatse a re ke nna tsogo le bophelo yo o dumelang mo go nna o tla phela le fa a ka swa amen moapostolo Paulo o ne a buisa mafoko a ga a re leso ke phenyo segolo bogolo o ne a itse gore o amogetse Jesu amen jaanong Paulo moapostolo Paulo o ne a itse gore lefoko le kwadilwe la re ke nna tsogo le bophelo go bua Jesu amen yo o dumelang mo go nna mo go nna o tla phela le fa a ka swa mongwe le mongwe yo o phelang a dumela mo go nna fa a ka swa ga a ka ke a swa ka motlha ope sorry a o dumela jalo ke nna tsogo le bophelo yo o dumelang mo go nna o tla phela fa a ka swa mongwe le mongwe yo o phelang a dumela mo go nna ga a ka ke a swa ka motlha ope a mo a wa go dumela ke potso go twa gore fa ke ntse jaana ke tshela ga ke amogetse Jesu Kriste ga ke se ke a robala babele ya rialo amen motho yo o swang mo go kreste ga a se o a robala amen ke sone se moapostolo ba re ba ka lengwe le seka la hutsagala ka ba ba robalang ka gore bona ba ba mo go kreste ga ba se ba bele ba ka gore ba rubana ka gore letsatsi a la trumpeta ga ene la kreste mo go wena o tla ba tsosa a ba ba le rena amen
e se go tshe go ya hano go na le ba le sem go botlhokonyana ha ntle ha go le yarna ine tsena mo sharme gona le malume o nna a bua khantele malume go palang go le gana le sem ha le ano ga re itse ra go na le o ka tswangana le tsa thuso a potlako mo go rona gonetse ga go di dumetse ya le mo koleng
A re ska re a rothe batsa dikoteng. Batsadi ka go rialo batsadi ke ne ke a re boele mo setlhogong sa rona a re sentse re baakanya seemo ka gale ke re batsadi mafoko ke yoneya mafoko a re fa kgomotso gore ga re tshela re na le tsholofelo amen re na le tsholofelo re tshwanela ke gore re itise mo botshelong bo re botshelang jo botshelo bo ke sa tswa go supa gona gore bo na le dikgwetlho jwa tsone modimo a lese go atsa mme re tlhokana le modimo gore a re thuse a re nonotshe a ba re babalele ke ene re ka ikanyang mo go ene modimo a go tswa lese go atsa re mo lesolo le le botlhoko mme modimo a re fe nonofo a ba re nonotshe ke kopa gore re ntshe sefele seo batsedi re se opela ka mašete re ikgomotse
Mwana wa dikutsafalo tla o tsena kgomotso bitsa leina la ga Jeso lo le bitse tumelo Wana wa dikutsafalo ga e re tlangetsa
ga re Jesu we
sarona ne se tsena go khorome ka semo seo go go tla re boele mo lenaneong ke bitse batshwara kesi go tswa go montlung o lebile moroka tshepo le botse thato mmelo wa bona moroka thata ya one moroka mompulukisi ikanela re ka kopa sefela re santse re ntse re ba emetse le bone ba le gore ba tla batla ka kwana
Oh,
e ka re santse re ba emetse re be re ntse re tshwere sefelanyana chorusnyana fela gore re nne re se ka ra nna le tulalo e kalokalo.
When storms around are sleeping, when long my watch I'm keeping, me fires of evil falling, me tempters' voices calling, remember me, almighty one, remember me, almighty one.
Bomani, ga rena go nna le morarang na lebaka mme ke tla kopa gore ke ba balang ba re motsela ba re mmela ga motsotsonyana e be re ka re tswelela ka thulaganyo ya tsatsi leno o lebile moroko tshepo le botse thato mmemo wa bona moroko thata ano moroko mompolokisi ikanela a ko le re tseela morara a rona le re mmele
tsareng yalo botsadi gante la gare santse re tsweletse ka dithulaganyo ke boela ko dibuing ka botshelo wa moswi go ne go na le o mongwe o ne a tsamaetse gone ko mmošareng e le moeledi wa bana ke tla kopa gore ke moye sebaka sa gore a bue ka morarara ke ene ka tlego se ikanela maoi
ke bidiwa Katlego Mabotse. Ke ne ke re ke bidiwa Katlego Mabotse ka gona mpitsa a re tete kana te. Ditsala tsa ga ka go tsotlheditse gore ke bidiwa te. Ka go ke nkgonne. Ne le tsala yaka ne go utlwana le ka go tota thata 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 le tsala tsa gagwe hela di re di antimedisa wa o mana re o ke nna ke o le se ke bela mmuisa ka go nkgodisitse ke se ke leng sone ka kago a le bogale mo go nna le ha ka bona tsala yaka ko maitisong fakela wa mpetsa a re ke letse ke na letsale e le maba di ko maitiso mme ke ne ke sena le yone mme ka bona gore go nkgodisa ga gagwe jalo go hitlha gone yana le bone bana banyu ne le rrabo tota bagolo ga gona se ke ka tlholang ke se bua ka gonne le tsala yane ga ke itse gore a ke tla tlhola ke kgona sepe tota ntle le rreo mme ke re mama maonyana tumisang modimo tlile gore tshegetsa ke ene tsela le boammaaruri fela jaaka ntshegeditse mo loetong lotlhe go simologa gaka ke ne re batla kago go itlhela re mmoo ne ke sa robale ke sa theogele go itlhela ke bona rreo mme fela ga ke na mahoko ape a kalo ke latlhegetswe ke tsala ya me ke nkgonne ke a leboga
ra leboga te ke tla busetsa tiro ko boruti baruta ke tla re ka boripana ke tsene mo botshelong jwa moswi Red Kingsley ka go makinya yaka ne re mbitsa rona ba ne re tshela le ke ngwana wa ga ntlha wa ga mme go te Sylvia Mmeme o tshwetse ka di 20 tsa ga July 1985 mo Mutshu a simolola dithuto tsa gagwe tse dipotlana ko isang primary school ko sekolong sa gare Nesta Lebotse go nna re thabilo ya teng ka gore na a betse go fitlha ka go simolola ka ngwaga 1992 go fitlha ka 1999 a o tsweditse dithuto tsa gagwe tse dikgolwane ko ra dikolo junior secondary school ka ngwaga 2000 go fitlha ka 2002 o na ya go dira lekwalo la bo form 1 ka the form 4 to form 5 go sekolong se ne se bidiwa CCC kwa Gaborone go hetseng dithuto tsa gagwe o ne a thapiwa ke ba Harris Workshop ka ngwaga wa 2009 go fitlha ka 2010 mme a re morago a ya go dira le ba car rentals ya tenne le thota ba le go itse makinya go tlogela motsadi mme mmaagwe bo monnawe ba abedi mosimane le mosetsan madinux le mmatsunetsa malomagwe le ngwana wa mosimane a le mongwe maatla papiki a moa ka go robale ka kagiso baru
a re meng ka dinao batsadi ba rona letse sekela seo go passe fela ga mo raga se pele se be ka tsa go ha tso go re emela re ama go tsamaela
bona o tla rile maru yo se se la tso a le la puta o ta puta le
Hallelujah, you're my love. are rapeleng batsadi
modimo rara ka lena le le matla lena la morena Jesu Kriste Jehova ri ya go leboga le mona ko nya gompieno o modimo yo le rato o modimo yo mautlwa botlhoko kgosi ntate ri ya emela hano modimo a ka matla o tle ra go isa ka go kontunya ga go ya bohelo modimo a rona re bua tsego hatso ya gago le papallo ya gago ja ka re tla bo re emela mo motseng o ka Kriste Jesu ri ya rapela amen batsadi ka pina yo re tla bo re emeletse ja ka re tla bo re tsa ngwana a rona go amuisa kontunya ga go ya bohelo ya le bo
thank you moruti nde giriana re sire emel ke sa tsa go supa gore ka go bona le ngwana a mosimane o bidiwa papi papi ke monno ke ba dile le ene ke ene ngwana ga ka go a re ntse re papi ke go tewa monna ehe botsadi kgakololo ke e tlile ra ko mabitleng a ga stope ee re se ka rata makgatela wa iphitlhela o le ko mabitleng a sele o sa itse gore a mme ke gore molemo re tipana na a kgone o ya kose ka seno se ba ke tla kopa gore ba maina a latela ba re tseele ka go ba re motsengetse mo koloing go a ko mabitleng kabo ke lebe ma o nkgopotse o tlogele o mphile mo lefe thato siama kgosi morok sakare akolo ke a ipoeletse kabo ke lebe ma o nkgopotse o tlogele o mphile mo lefe thato siama kgosi moroka sakare akolo a tsa morara a lona le motsenyi mo koleng ya ga ba seo ba bangwe ba ne ba motsang a dumela o lebile oa bona a dumela
Bene, bene.